Dumela re tshepo.
Eh dumela.
Tegara.
E teo kae?
Okay. Re tshepo re homola mona le le Horus podcast platform online television show new podcast for the people to the worldwide. International Kokolo Prima Passion Entertainment.
Bola bola.
Re batla go itse re tshepo o diragatsa kaeng o itsegala kaeng mo le Horus.
Nna mo le Horus ke itsegala ka gore ke tutor and then ke tutor bana di subject di tshwana le maths le science. And then ebe ke ba rotloeletsa gape le go bereka ka di-career choices gore ke tse di feng tse e leng gore ba ka di feleletsa ba follow.
Ga utlwela go ntle yanong re bolele jaaka o le mo Zirastana o ratang ka Zirast.
Zirast ke lefelo le e leng gore le santse le tla developmentally and then le tlhoka initiative ya rona re le bašwa ga mmogo le bagolo gore re le tsholeletse ko godimo and then go na le di-opportunity tse e leng gore di dintsi ga motho ba o di batla
go gontle go itumedisa ke a utlwa gate ka moso yana go tswa go na le mogwanto ke mogwanto wa eng
ke mogwanto wa dilo di le dintsi basically ke service delivery ke yone seo se se tona se e leng gore sa tsere se godisa
yaanong ke mang ke tsela go efeng o e ratang o tla kgona go edumedisa we shout out
ke na di tsala di le dintsi tla kere o mongwe le mongwe o nkitse madume ke ya ngwa go moša
a itumedisa